ayé nanu e nka negosie no go wuwi wuperu o nka negosie no bibia Jesus ade wo ayé moronwa neyigi na e abudonya moronwa neyigi na o nwa o yiziroye onye kwanu ka gaju e oye ga kora ni e ko si be ayamara elo ana waza wanu e wa tu ari ala e abona music pa pi e ba pi na music abo eyi aga koro nye aga ju no nye oye mara umu chineke
unona no kwaye na nu e
onye ka ọ ga-abụ ndị asịrị ole ihu unu si mmere me
nọsi na mụ zọrọ nwa
ana m ajụ unu ọ gịnị ka unu si mmere ọ bụ gịnị ka unu si mmere unu ji buru aha ma kparịga unu wee buru aha ma kparịga
ihe ka kpanụ njọ bụ na Rosemary Chukwu ebighị ọnụ ikoro
akụkọ ahụ niile na ọ bụ eziokwu wee cha cha cha
cha ibi n'ụlọ mmadụ
ihe ndị ahụ niile akọrọ abụ eziokwu
ukwọlị naanị m na aza
ọ bụ akọrọ n'iro eziokwu na amaghị m ebe atọrọ nwa
ihe dogorukwa na facebook chọpụta na ọ bụghị otu onye na aza Rosemary Chukwu
ụlọ na alụkwa ihe na anụ
eje
enu nke Rosemary nke m abụghị naanị nke Chukwu but Rosemary Chukwu ọ nụm ebe
obere nwa na-akpa okporo ụzọ dị n'ikoroju ndị mmadụ ejide ya ajụọ ya gịnị ịba aha gị ọ si na ya bụ Rosemary ọkpasịrị
onye hụrụ n'anya
a sịkwere na nwanyị ahụ bụ Rosemary Chukwu ọ bụgoro na nwanyị ahụ bụ Rosemary Chukwu ọ bụghị rozu nkebe
ọ
bụghị rozu nke na-eti egwu egwu amakeji mara me ana m abụrụ eligwe abụghị ọ dịghị ewute m maka abụghị m onye mgbuwe chachachacha ọ dịghị ewute m maka abụghị m onye
mgbuwe egori ejigbe
mgbe ha ndị onye eze abụọ eji abụghị
ikpeazụ
akpaasị bọọlụ nwakọta bụ onye okwu mmadụ emesịrị ọ bụrụ okwu asịe Chukwu ga-ekwuru m ọnụ m Jehova ga-ekpere m ọnụ m o doro m anya
Ka anyị gosi ihe na ọ bịbịa Jizọs
blessing one for. Onye na kara chukwozie. Onye tere mmanụ ndị iro ya chọrọ ibibi aha ya.
Ọ dịkwanụ possible.
Holy family, happy family. Kule wezidi we. Holy family, happy family.
Iwe ọbụna Chineke dere onye
oyi. Ọ dị anya. Ezokwu ga
nwere ike.
Chukwu ga-ekwuru anya ọnụ anyị. Sọya ma na aka anyị dị ọcha. Prophet ibu onye ozi Chukwu. Ụmụ Chineke,
unu na-anụkwa ihe nanụ
ya. Lele, lele,
unu na-anụkwa ihe nanụ ya. Nke a na-egosi ihe n'ọgọgụ ihu gị ruo. Nke a na-egosi ihe n'ọbịbịa Jizọs anyị.
Ebe e kpọrọ Jizọs onye m na-efe, ebubo ụgha.
Unu na-anụkwa ihe nanụ ya.
Ọ bụzi mma ka a ga-ebu ebubo ụgha wutewe
m.
Ma gị mara amara onye na-atụ mmadụ ibe ya otu akwụsị aka. Na anọ nke ọzọ fọrọ afọ na-atụkwa gị
ma.
Ọ bụ Rosemary Chukwu taa, onye ma onye ọ ga-agwụ echi.
Ihe ohi mere ahụ onye ọzọ onye asịrị. Ngwa ngwa ahụ ịkpọrọ aha Rosemary Chukwu. Eme gị ọ ga-adị gị mma. Eme gị ọ ga-amasị gị. Tụleekwa ma ọ ga-adị gị mma. Lelekwa ma ọ ga-adị gị obi mma.
Akwụkwọ nsọ sịrị na ihe ọbụla iji wee tụọrọ mmadụ ka a ga-ejikwa wee tụọrọ.
A ga-akọrọ n'onye onye ga-aghọta ihe a na-ekwuwe.
Etu ahụ ka ọ dị.
Ọkwa na ọgwụgwụ oge o. Elu ụwa na-atụzi m ụjọ e. Uwe mebiela onye ma nke ga-emechi e. Chukwu ga-ekwuru m ọnụ be. O doro anya. Ụmụ Chineke.
Unu na-anụkwa ihe nanụ e.
Ụmụ Chineke nọkwa n'ọgwụgwụ oge. Onye ọbụla kpachara anya ya. Mezie ndụ ga-emezie. Maka ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị. Ọkwa nọ ya na-emezi ugbu.
Onye ọka njọ bụ onye na-ebi ndụ n'ime mmehie.
Akwụkwọ nsọ kwuru n'ọtụtụ
ihe. Maka ihe ị na-eme tupu Jizọs
abịa. Ụzọ ga-adị ebe niile.
Ihe kacha
ọkụ ga-ada n'elu n'ala. Ebubo ụgha ga-ebu ụmụ Chukwu.
Kedu ihe ije ndị oyi ga na-eme? Mbọsị aha Jizọs ga-abịa.
Ọbịbola disiz.
Nke ndị ọrịa na-achụ dọkịta na ndị nọọsụ ọsọ.
Ibola amaghị mee.
Onye ọbụla nọọsụ n'ọsọ.
Ọ gaghị ama ndị mee.
Na mbụ ihe na-ewu bụ
eti.
Ugbu a ọ bụzi ibola disiz. Na onwezi onye na-ekwu ibe ya n'aka. Isi usoro ebe nwanne gị na-okpuchi aka n'imi.
Unu na-anụkwa ihe nanụ ee.
Ọ dị egwu.
Unu na-anụkwa ihe nanụ ee.
Mana ọ bụ ebe a ka o
dere. Na-egosi ihe n'ọgọgụ ihu gị.
Ebe eziokwu bụ onye ọbụla kpachara anya ya. Wepụ aka gị na mmehie. Wepụ aka gị n'ihe ọjọọ.
Ọkụ bara ọhịa. Ọ bụ onye sunyere ya.
Ọ bụ onye sunyere
ọkụ. A na-amadu ọkụ bara ọhịa. Ọ bụ onye sunyere ya.
Onye ala
sị ama onye sunyere ya. Ọ maghị onye sunyere ya. Ọkwa ha sị ha ama onye sunyere ya. A hụrụ ọkụ mgbe obi gbawa.
Ọkwa ha baa n'ọhịa gbuo m. Ma pụta n'ụzọ Chukwu onye na-ekwu.
A ga-akọrọ n'onye onye ga-aghọta ihe a na-ekwu.
Chekwara anya gị
ọkwa na
Manu,
eze azọ
onye chukwu mere eze ga abụ eze
a na ayọ chukwu igbo onye ụwa ma e gị na ezinụlọ gị bụ ndị agọziri agọziri
mara na e God's grace and mercy music onye eze
onye nwere Jesus bụ onye ụwa ma e onye juru ya n'ibe mara gị
ọma gị ihe
ebube chineke ya ka m ji aga
ebube ya
ụjade ya
tụle ebube ya
inosetu bụ nnara ezinụlọ ya emelu mala na mmeri bụ nke unu
mmadụ
abeghị ụba na ibe onye ụwa ma e nwa Jizọs na ibe onye chiri echiche marala ehihe
ya chichi ọma
ewu nwafọ
World Prayer and Praise Ministry anyị bụ ndị ụwa ma e ụmụ chineke
anyị bụ
ndị agọziri agọzi ihe ọbanye ọsụ nna ọ na-abụ onye ụwa ma e nwa Jizọs
ọbara
onye tere mmanụ
ihe dị n'elu ya ogu ngwongwo
Jizọs Trinity Power Pentecostal Mission onye ọ na-ewu iwe biko kara obi ọ na-agbawa obi biko dere kwado
aka
abalịbọ kristofanụ bụ ebube onye ụwa ma e ma Jizọs ibụ onye agọziri agọzi
kara
antoni ugwoke ibụ onye ụwa ma e nwa chineke na ibụ onye chiri echiche marala ehihe
etu a ka ọ dị ịmara agba ịgba na ịmara agba ikwe n'isi
ee kelegie maka ni ne me marama ine me dimma ine me ro ine me ine me dimma
Yeah, I'm a city, I'll be on the way. What's up, I'll be on your car.
agosi onye masiri ya bụ onye ọ ga-ebuli elu ebe ile ebe dị mma ile ebe o
Chukwu meri ya ibu otutu balaga.
Balaga.
Yeah.
Satan.
You are fighting a lose battle. You are fighting a lose battle.
The whim come up and he makes you
do, it's a lose battle. No matter what you do, it's a lose battle.
You told me you can take away my life. Said, no way, no, you think you can mess my life around.
It's not,
you don't know that your plan is all in vain. Yeah, my life is sitting, you cannot touch it.
Many years ago, you lost the battle. You are fighting a lose battle.
Yeah, go, 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 go.
You are fighting a lose battle.
Aye,
no matter
aye,
what you do, it's a lose battle. No matter what you do, it's a lose battle.
Yeah,
you are fighting a lose battle. You are fighting a lose battle. No matter what you do, it's a lose battle. No matter what you do.
Battle of my life, for every battle belongs to my God. He will surely fight for me and give me victory.
Hallelujah!
I conquer by the blood of Jesus.
Blood of Jesus.
Victory in the name of Jesus. As long as Jesus lives, it's always victory.
Always
for a victory is all I needed.
You are fighting a lose battle. You are fighting a lose battle.
My trouble boy.
You are fighting a lose battle. No matter what you do, it's a lose battle. No matter what you do, it's a lose battle.
Do you see you have lost a battle? I told you you will fall into your trap. You set a trap for me, I jump and pass it. An angel took me high, I jump and pass it.
Thank you.
Onye na-eme ma mere m ihe m ji akpọ ya eze. Chi na-eme ma mere m ihe m ji akpọ ya eze.
Hey,
I know I'm not a man. I'm not going to be able to do it.